Kua horapa haere ngā kaupapa e kore e utu āpūtei ngā kaimahi, engari ke eka utu I ngā kaimahi mā te mātauranga me te rongo I ngā tikanga taketake o reira. Hei tā te pūrongo a Te Okiwa McLean e kawe ana e tētahi marae te tonga o Tāmaki, te kaupapa nei.
He hauhake I ngā hua o te māra te mahi a e nei uri.
We've had the opportunity to manaaki them on our marae because they've chosen us as being an organic farm that they'd like to work on, and it's been a blessing.
Kua whitu wiki te kaupapa kaimahi ngā kaunui ki runga pāmu tū taiao e whakahaereti ana ki papatu anuku marae. He whakaako I ngā kai tū ao nei I te ito o te manaakitanga. Māroto I te whakatō kai me ona tikanga.
Teaching them things like parakore, because zero waste is definitely a kaupapa around kaitiakitanga, that we've been able to share that, especially looking at the news now with, you know, they're looking at tourists for dumping all their para in our streams, and I think that's been an important kaupapa to share because that's something that we're passionate about. And so they get the full monty here.
No ngā tōpito katoa o te ao ngā kai tū ao nei, me te aha he akoranga hou, rā atu, rā mai.
I've learnt the Maori heritage of it, so I wasn't quite aware of the kind of how they're the earth and the sky and the connection between what's above and what's below. So that was quite a nice experience, and then you know we're cooking with what I would be assumed to be pumpkins, but actually they're Maori vegetables. I think it's a koma, like they're Maori based vegetables.
Ka haere tautau a moa mai ka hoki pirihonga tu rātau, he whakatō kai, he hauhake kai te mahi, mātua rā ko te whakawhanaunga tanga, te kai kawe, I tēnei kaupapa.
It's our last 2 weeks now, then we will go back to Germany. I'm not sure if we come back to New Zealand, but if we will come back to this marae, for sure.
Certainly somewhere where I would come back to. Do you know that Auckland's the city where we transfer in and out is people that come from different countries, and you know, this is a perfect place to come down. It's a place that feels like home.
He kaupapa tēnei kua horapa huri noa I te ao. Koe nei te marae tuatahi kia hiki I te mānuka, me te āki ki ngā marae katoa.
We encourage our whānau to, you know, to have a māra on their marae. And because this is one of the things, I guess organic farms for our international visitors is also having the opportunity to eat organic kai as part of their noho and their kaitahi.
Hei te paunga o te raumati kapia I te kaupapa nei, ka mutu hei te tau tītoki ka tuwhera anō ngā tatau mō te tere ngā tuarua. Te Okiwa McLean, te karere.